This is Lutendo CJ, and welcome to Lutendo Music Acoustic Session. This one is called Musadzi Vho Rasta. Mutu wanga wa utoma Nifuna enebet Mutu wanga wa matomo Nidiva enebet Tuvalanga pula yanga Donanga enebet Mutu wanga wa utoma Ambaraziroko Vho Rasta Ambari ugete Ni mwana wa mafunda Nili oyu mwana Vho Rasta Ambaraziroko fedzi Ambari sikini jini Vho Rasta Asumezi zote yeah, yeah. Musadzi Vho Rasta 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 Ditonga di komubona kufuka robo o abara yamabara yamabara igumaro yeah yeah di musadzi Vho Rasta.